ewa gana mra shibedwa mu na okyerem se owura Kissi Agyebeng a yapo ni din se wo mra me special prosecutor ni mu e hadodo a obetimi akon edi etia galamse ene enema bi a ekoso te se corruptions ahodo no wana okyerem ese nipa odi kan owura Martin Amidu oba aye utimu se ampa eba nim dia no kitabi eba kokodura no kitabi ene ba esi ye hum so no kitabi na won shiro obi a won fere obi a no de emra so eye adwuma ne so aba no anta na chintama ne mi anko antia corruption ahodoa ekoso oga na se no waji adwuma ne kro yenkoda mesode yesiabo owura Kissi Agyebeng eno ase wono wono hwan wofri hen wote hene no pue wa hene fa kro po na ntumi ekita no kro po ene den eba emra ne sese ya wakwa akoduru hene fa ye body di se wono emra me special prosecutor enyenyem bi special prosecutor ne yete yase de omadi omampanyini hu ya popopopopopopa wupi obi amana ba be hye owura Martin Amidu amnamu a wose owura Kissi Agyebeng wono di na adwuma wa bedi no gidi ye passe ni mu ohadodo wontimi enku entia corruption ekoso ewa ga na ase no enunti woni de wa kire na adwen e de atudwa se won sem fata se bebo ni din se wonu nembra me special prosecutor ewa ga na ye hyehye ahoduo emu.